Amshawuhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotto, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohla okunye. Ngishayele ku 063-689-8922 noma ku 082-459-1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emontweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithinto abantwana.
Siyabingelela ukubingelela babo dokotela babo isizwe babo Jabulani mfana omhle ngathi kehle umzulu omncane namhlanje sinomela bendabuko baba usuka endaweni yase Eastern Cape eMalv eFlagstaff kuze umathole usiyimpondo yosana
and then impondo straight
ozabuza ngebona unendawo yokusebenzela le mlazi ngakwazi ukumthola nina eThekwini nabasemakhaya bakwazi ukuza ke eThekwini engisho ukuthi bafunde umndeni wabo 063-815-060-067-88-53019 baba awubingelele
siyabingelela dokotela sibingelele South Africa yonke ngempilo nje ukuthi sabantu abaphilisa abantu nabantu bakwenzela kwazi kwenzela abantu izinto bakwazi ukubabela
mkhulu ufuna ukugeza abantu ngemanje uthini abantu
yebo dokotela inkinga imali abantu imali abalekele kwesibili imali abalahlekela abantu umuntu lalefaka imali efaka ithini uthi abuze imali yakhe yashoda akayadingiwa yini yane bank omunye imali yakhe yalahleka ebhenki icule khona so leyo nto ithatha imali ibaluleke kakhulu ukuthi umuntu ukwazi ukuthi uxhumana lapho nemali sasigeza lawo bantu nje sibasiza
una into umuntu nje uma efuna ukucela into nje yokucela
into yokucela kuba mdokotela ikhona uma ufuna ukucela nje imali noma ufuna ukucela nje ngempuyo noma ucela nje ngale kofuna ukucela ngayitekisi amatekisi
isithwalo into yokuthi into yokucela
noma mdokotela siyakwazi ukuthi sixhumanise izinto ngamathongo akini ungabakati umntu azale lami ehlupheka so
uma sikhuluma into yokuceba noma into enhlanhla imali mukubehlula into engafuna ngathi hayi ngifuna lokhu ngathathi ifundo lo
kukhona umuntu otholayo ukuthi lona akakabi naso isidatha akamnani mix kodwa ifuna uqala impilo kahle so uyazama imali iyamlahlekela uyazama imali ephunyuma ezandleni umuntu ehlanganisa uyaphela after 2 days 3 days akodela asenamali so lokho kusukunenhlo eshodayo enhlanhleni yemali kufanele manje kulungiselele izinkinga lezo umuntu
not to so umthwalezi
hayi mhlawumbe
ukuvulela inhlanhla yomsebenzi yini usukwenza
abantu bafuna umsebenzi abawutholi mhlawumbe umuntu besebenza kodwa umiswa kancane nendaba yamashort time umsebenzi sinisalezi nkinga zokuthi umsebenzi ngihlala nomesigqihlala uthande nje
abantu abangayifuni into enhlanhla but into enhlanhla hambisana nezitho bakwathi waqala kwalungela izinto kuba nabantu abaningi abavuka kwena yini onayo okunika umuntu umehlushwe izitho
dokotela kukuningi kunama-stage ngisenza kakhulu ngama-levels ukuthi umuntu lona ukunezithenga kanani because umuntu uhlale phansi umchazele achazele ukuthi ezakhe izinto zivela ngaluphi uhlobo
bengithi nje ufanele asho ukuthi zo 6
hayi
voice
nebe la akutshele ukuthi ikuphi zivela ngasiphi isikhakho kunezinto zomthakathayo kule zinto ezimfuna ngokungumzamelo okhulu
yeah
so kufanele ukwazi ukuhlukanisela lapho ukwazi ukumkhethela umdlalo nisafanele ukungiswela kule ndawo phezulu ngathi into zakho
kunabantu abaphethe emsebenzini abangathakatheki ngeke ukuthi usebenzele eplantini enye bathi abantu abaphethe kwendawo imali lapha yalaba bathi awukwazi ufinyelela lapha ubona into ukumemeza la muntu ukuthi ezenze noma into eyisikhafulu noma into nje ongayishisa uthume kula madoda lapha ukuthi hey madoda ngicela ukusebenza lapha
wena hayi khona udokotela ukulwa nje nabantu ngoba sosendelele futhi kuba mnandi kakhulu ke lapha kakhulu asazi i-reserve ngikiphi ngizela ukuthi sendaweni ekuyo but asikazi ukuthi ubani osebenza khona imali kodwa lo muntu osukumazi ukuthi uyena semaqhuzu endaweni mbize kahle xoxe nanje uzoyenza le nto isho
le nto iyisikhafulo yini
iyisikhafulo dokotela kodwa kumi ukuhlukanisa ngokwendlela yakho ukuthi wena uyokwazi nokukhafula ngenze umuntu angakwazi ukukhafula but abe nanye option yokwenza so kufuneka njele nje kahle ukuthi no ngifuna ukumkhafula or ngifuna ukuthi inke angakwazi ukumkhafula manje endaweni yaso manje into
okay ngifuna ukuyibheka la ukuthi ayenza lento ngaphela isikhafu sengifaka umchamo ngifaka ulwandle isikhafu lesifanayo lese onikezwe leli isikhafu lesentombi
ngike ngahleka omunye umuntu engibuza ukuthi yini uthulwandle nomuthi ayihlangana but in Ambos and Nanty was on this couple of Sashana, I would like. So when the giant come out with my Sana, if you wish to buy me, said that would
be the mood. Why? I was just putting a middle to Puma. Eh,
there are Puma, the Ambos, and the King, I can't put no motor to be so, but the this is just lunch, I know it is. Never was a problem in doing. Okay, then to life when I younger man. So it's a couple of us. So it's called as far as I was forever. My own couple of one million nana shall offer. And you get along with them and tell me some more collection. Apart from the shy shall be in the nature. So then they if I be
could sneak it back to 12 and
0623 thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 0636898922 noma ku 0824591816. Khumbula, lesikhwama sihlala emontweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithinto abantwana.